Yoshua na Israeli bali mpepine chalo cha bulayo bali kulu bali lumbi ulwa mmana wa Yordani na mumona umusumba kulu bali lumbi ni Yeriko yo umusumba washinguluka ne fibumba ifi fibumba fi kalambanga nshi kabiri fya litikama chakweba ati baba mayanda pamulu wa ifi fibumba. Yoshua aita abaume babiri alo abe bati mfuile mwaya kuyeliko ngenengu mfuile muyelengula ule musumba no kumona efu tunga usansa ifi fyonse fifuile fya chitwa munkama abaume babiri batolokano mumana nokuya mumusumba ndikusabala lala ubushiku baya kunganda kachilende wale itwa Rahabu ing'anda yakwe yali pamulu ya chibumba cha msumba kuli umwene inengwishi ayaye bane mfumu ya Myeriko ati nimbona abene Israeli babidi balelo leshalo lesha beshile mukulengula ichalo ero imfumu yatuma amashiwi kuli Rahabu aiti funya abaume babiri abachingira munganda yobe bantu beshile mukulengula ichalo lelo Rahabu abafishile pamtenge mwisamba lyabukonge ubo alonganike pada pamtenge elo abashirika baishile kuli Rahabu atile abaume bachisa kuli ine elo shachishiba oko bachifuma elo ishita ya chipalamina iya kwisala impongolo sha musumba bachia shishibe inshila bapitile lelo endesheni pambanine mwala basanga wangu wangu na bashidika bakonka ne inshila iya lusishe kumana wa Yordani elo Rahabu apa mtenge wanganda nokulanda nenengu ati nalishi batiawe alimpera uno musumba kabiri twadi mfwa amariashi efyo akamishe ameishi muli bemba wakashika kabiri nefyo amichitire mu matololo ichi na chine yawe ni mfumu kabiri aikala kumulu lelo alateka na pano esamba lya chalo abantu bandi nabe sushiwa no mwenso lelo la yenu kwebati tamwa kanjipaye nangula batata nangula bamayo nangule ndumeshandi nangule nkashinandi elo yawe akampera uno musumba na aba ume bali laide nga chakwe batowaye bo muntu uli wonse futu le chita muli uno musumba tukesa kusunga bwino elo yawe akatupela chino chalo na mumona efo chawama ukweba bantu palo akayawe chila bapalamika kuli yena kabiri chalenga bakwata katina nokumuchetekela ngefyo Rahabu achitile okutemwa kwa kayawe tekwabe ne Israeli bekafye iyo kwa muntu uli wonse uwapalamina kuli yena kabiri ngo waipusha yawe ukube mfumu yobe akabane mfumu yobe ichachine narabu atile iseni naramufunyape windo ni ndambu muya kumpiri pakwe bati abashirika be mmona mukafisame kulya inshi kushitatu pakafye abashirika bakabwele elo muingaya na aba ume batile intambo iyakashika taifurike okufuma pe windo lyobe pakwe bati katwasa ingira chino chalo tukeshibe epo iwe no lupo lobe mudi ulesumilisha narabu atile na chibe ukulingana na mashiwu yenu efyo abalekere baya akakane insalu iyakashika pe windo inengu nashifisa makumpiri panshi kushitatu na bashirika balefuayefuaye nshila yonse lelo tabasangile basuka babwereramo ukwabula okubasanga inengu shabwelela kuli Yoshua elo shatila ichine chine yawe natupela uli omusumba mumaboko Yesu kabiri abantu bonse baletutuma no mwenso pamulandu waifwe Ichine chine yawe na pela ude musumba. Pantu alibalaya. Elo yawe echo alaya. Ala chita.